na 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 Abamazu rasti yezu ya lasi Kau nigele kula haya I light up the fire Jabesa baya teta mna Ingataba pilanga oi hey, Katete no, katete no, katete no tibas Tinigi potile yomkube Uzfo zongu beti nyongu ipume Kuchone zlele yemzimbe nizona zvuge Oh, you come come now, you cheap woman. You need to put in a young tube. Who's for some who bet he comes in new day? Kuchona's Bella Yems in Benny's on a food. Ah, you come come now, you cheap woman. Well, cut across a little tatum tonyam. I'm a tamba tumbo, Mr. Tatum Sabel. Mjolo yago sin that comes is mungu. As in his fog young one Yandiva nathi nasivuka nethongo Oh tatomkhulu basifundisa ukubonga Oh tatomkhulu basifundisa ukujonga Hayi wonke umuntu onquma nawe sisihlobo Dinika ibhotile yomxube Uzifo zonke ubethe inyongo iphume Kutshona ezilele emzimbeni zona zivuke Oh yikomkom nayo ijiphume Dinika ibhotile yomxube Uzifo zonke ubethe igazi linyuke Kuchona zlele yemzimbeni zona zvuke Ayi komkom na ichiphume litit Ngakubi chinja nomuncwane Umlomo mnandi endaweni yeswekile Ayi uba isisu siqumbile kalika yasendabeni Damazu sak man useblom papandabeni Isifuba qinene ndithi wena kawusela ibhurhu Qhumisa impepho unengxaki yolala ebusuku namaqhaku Verasta kamniku tutu Hey, kinu kotekile Dinigi potile yomkube Uzfo zongu beti nyongu ipume Kuchone zlele yemzimbeni zona zvuke Oh, yikomkom na ichipume Dinigi potile yomkube Uzfo zongu beti kazi nyuke Kuchone zlele yemzimbeni zona zvuke Ah, yikomkom na ichipume Welem Ufunindelezi wena ufunindelezi ungaqabe ebusweni yaluma isingomemezi Light umasakhe akuthetha ubumnyama vele ukhanya oyufanele ukhanya njengenkwenkwezi ungabathemba abanye bakuphathela amabhathi abanye bahlamba ngamayeza angalunganga kukho ingcambu uzophilisa futhi nengcambu uzobulala xhomekeke kuwe wena ukhetha nina Kodwa inye into endaziyo Otatomkhulu bashiyela imfihlelo Kodwa inye into endaziyo Otatomkhulu bashiya thina nelifa Wokutheni nje Bengafuni na Thina sizazi Imfihlelo ze-Afrika Nidikotile yomkube Uzifo zonke ubethe inyongo iphume Kuchona zlele yemzimbeni zona zvuke Oh yikomkom na ichiphume Dinika ibhotile yomxube Uzifo zonke ubethe igazi linyuke Kuchona zlele yemzimbeni zona zvuke